China keza chito kabiyama Ekele gini imerem Ine merem nankika gemerem Bikumu wani nesoroni mkene China kena ha Jesus
Minister,
okay, I'm going to go back. I just don't know. action. Achicha abrazi kwa achicha. Ona abuza la aru Jesus. Obese beluru yare. Maya abrazi kwa maya. Ona abula bara Jesus. And in Luke 22 verse 20. Now say this is my blood. The blood of the new and eternal covenant. Yo. In Matthew chapter 26, 26. He said this is my body. Take and eat. Nkabarum. Nkababaram. Abu ni mahuna bara Jesus a kandode. Ni miya kama ya gane courage ma. Ni miya kore bube ni nede. Ni miya miso di don sign. Hey. Ahuna bara Christi. Chegwa ukage. Chegwa ndo tu Christi. Gozi bai. Abu gibu uri kendo ebebe. Awa viatikum. Upon you I shout, holy, holy, holy is the Lord. Woo! The LCA. all of my life, the body and blood of Jesus. Woo!
Yeah.
56 in verse 56. Ndị mmadụ si ọbụ na anyị metọrọ uwe ya ka anyị ga-adị mma, ka ha rabụ ndị metụrụ ya aka dịgbadoro mma ka anyị jee nu. Try and see, Jesus is the last bus stop and the solution master. Hey! Ọkụ ihe a na-ekwu ka a na-eme.
Jesus. Let's go.
gozi bai biko chukwu chebai gozi bai akwụkwọ na mbata anyị
Yeah, you're good.